So gufungura turafungura ariko umubiri uraraba n'igihugu turimo ishobora kuvuga ngo ugire entraînement y'inguvu mu gihe ata récupération ikwiye imigwi itanga bo byo bifite imyaka 18 imyaka 18 ama nka mfite ibiro 56. So umuntu ari mugufi si uwaba yarireme mana niba yamureme gusa kuri jewe nawe yoba ari iwe nawe bari imetero zibiri tugeze kuri aka kantu kangana ntabwo banera.
Chuti namwe bakunzi b'ikinyamakuru cyacu cyo cyanyu Isanamu Media Isanamu TV mudugurikira mushiye ku mbuga zacu za Facebook YouTube Instagram n'ahandi hose dukishye inkuru kaze mu kiganiro Isanamu Sport aho dufise umukinyi umwe batinyi bakiri bato cyane akaba ari nabafise ibitsindo byinshi mu higanwa Primus League sundi ni Deste Maniriho. Deste turabaramukije cyane.
Nanje ndabaramukije.
Deste umupira w'amaguru yawutanguye ryari baracye muri academy byatanguye gute?
Bo je umupira w'amaguru nawe utanguye kuva kera nkiri muto. Nawutanguriye muri Tujen de Nixon muri Minim Bohar Kera ndabandanya uko nyine
n'ikana yego kuvushika muri Rukinzo ni cyo kintu kiza cyakuryohe
bo ikintu kiza cyangiye muri Rukinzo nuko nahuye n'indongozi zinkunda cyane indongozi zikunda abakinnyi bose ba Rukinzo caturonka cyandonka n'umu entraîneur ankunda ndetse n'abakinnyi bose duza nico kintu cyangiye cyane.
Ego urukino rw'umupira w'amaguru nikihe umukinyi nikihe kintu umukinyi abakwiye kwitwararika yari mu kibuga
bo ikintu cya mbere ku mukinyi akwiye kwitwararika ni entraînement umukinyi akwiye kwitwararika entraînement nyinshi kuko football ni entraînement ushobora kugenda gukina match utakoze entraînement icyo kintu cya mbere nyamukuru no kubwira numva yuko ari cyo umukinyi akwiye kuza aritwararika kira misi yose
nize ndoto Deste afise kuzoshika ko inyuma yo gukina Primus League
bo ndoto zanjye fise ndoto ndoto yanjye ise ndoto yo gushika kure bo fise ndoto yo gushika kure nkarenga naho umukuru wacu yageze Yusufu Nyange hari yashitse bikunze Imana ikamfashanje nifuza kuzoshika mu ndoto yanjye.
Deste tabeshe yo afise imyaka ingahe n'ibiro bingahe n'uburebure
bo je afise imyaka 18 imeruka gukwiza imyaka 18 ama nka mfise ibiro 56 gusa sindagenda kwipima ama metero mpima gusa ndibaza sino wandenza metero 45 46.
Ihiganwa Primus League risigaje inkino zitatu ubona uzohava rihera ukiri Melbiter kuko tubona baguma bahindagurika Melbiter
bo aho nacyo bise no vuga kubera iyi ni football football mwitege by'Imana izotanga nibyo muzobona ibyo nyene kuko je sinovuga ngo ngenze wa mebitero ya kuko sinatangwe ndi mebitere ni nkuko nanje nashitse kandi hari abandi kandi baravuye ni nkuko nanje nuhava Imana izotanga nico nyene nico nzoshima
yego ku bwa destiny nica ikintu gikunze kwica abakinyi abona abakinyi bakwiye kuza baririnda
bo abakinyi bicwa n'ibintu byinshi cyane ibintu byinshi gusa rimwe bimwe barabiduhanura ko nkatwe tukiri batoyi baraduhanura tureke natuze twumvire kunywa inzoga tureke kuraba ibintu by'abakobwa bakiri batoyi tureke kugira amabetize menshi barakunda kuduhanura nibyo bintu nyamukuru numva umukinnyi wo kwirinda cyane cyane kureka kugira amantrenement kugira ubunebwe umva ibyo byose n'ibintu byica umukinnyi nibyo bamanura nanjye icyo gituma nanjye ndabigira ko ndabikora nanjye nzoshika nshaka gushika
bihora bivugwa ko dese ashobora gusohoka igihugu umwanya n'umwanya inyuma y'irigano Primus League ibyo bari byo
so ibintu byose bishyira Imana imbere sinovuga ngo nzosohoka cyangwa sinzosohoka ibyo Imana izotanga nibyo nzotora sinoronka umugwi wo hanze ukumvikana neza ndeke kujyayo ariko bizovana n'umugwi uwo ari wo indongozi zanjye zizoraba kwanza eske umugwi agiyemo uramubereye bakazonyemerera nzogenda batavyemeye sinzogenda
harakunze gushika uramaze gutuma ko mu mugwi serukira gihugu mu myimenyerezo mugabo uraronka ibyo kujya kujya mu ntama mu rugamba haragera igihe abakinnyi iyo basohotse igihugu nawe ikabipfuza ubuntu uzohava kata ugakinira ikindi gihugu atari intamba mu rugamba
bose kuri jewe se ndanabyiyumvira na gatoyi kubera ikindi gihugu cyanje ni igihugu cy'amavukiro cy'uwanjye igihugu cyandeze cyambyaye urumva siniyumvira yuko nogiheba sinumvira ko nogiheba oya kwee nani ubwo biri mu ndoto zanjye
hari aba bamwe mu Barundi usanga bakunze gukurikirana inkino zo hanze n'ugasanga iganwa Primus League ntibari kurikirana n'ubu butumwa woba
so cyambere igituma bigoye kura gukurikirana inkino za Primus League nuko zidaca ku ma televiziyo biragoye urashobora gusanga nk'imaci ya ruguru ushobora kuduga ruguru mugende kureba amaci ya ruguru gusa baragerageza kuza baraza baziraba kuko nibo dukeneye badusapotinge kuko nta muntu atamba yirorera utambye yirorera umva ibintu biba biryoshye ariko ndabasabye ndanabasabye ku bwanjye bitwararike kuraba Primus League Burundi bazi babakoze cyane
n'ubuhe butumwa woha abagwiza tumwe n'abanyamitahe kugira bashobore gusahiriza umupira w'amaguru mu Burundi
icyo ndaba cyo nobasaba ni kubasaba badushigikire twebwe abana bakiri batoya kuko twebwe nawe twokwishitsa batazi kudufasha urabona nkanje nyiri muto ngana uku sinovuga ngo nironderere umugwi hanze ariko mfise aba bonga bakamfasha kunsapotinga nicyo kintu nyamukuru kandi nicyo kintu tubuze abakinnyi bo ngaha mu Burundi benshi hariho amatara menshi mugabo tubuze sponsor migwi irabuze sponsor natwe ubwo abakinnyi tukayibura twabura mu manager umva ndabasavye baza ari benshi badufashe abana babo
destiny n'uwe mukinnyi w'icyitegererezo akunze kuraba hanze cyangwa iraha mu Burundi
Kylian Mbappe
mu Burundi
umuntu nkurikirana sana Saidoni Bazonyizi
barakunze kuvuga yuko abakinnyi bagufi kenshi usanga badashyika kure cyangwa ugasanga ntibateranye ubwoba ubivanye n'igihagararo cyabo n'ubuhe butumwa woha bari kubaradukurikirana
so umuntu ari mugufi si we aba yariremye imana niba yamuremye gusa kuri jewe nawe bari imetero zibiri tugeze kuri aka kantu kangana uko ntabwo banera kandi wenyine uhora unabibona kuko ntihakina uburebure cyangwa ubugufi ibyo rero ntibaze barabyikura mu mutwe kuko turabye n'umukinnyi ku isi wa mbere Lionel Messi nta metero zibiri apima gusa urabona ko arusha benshi nicyo nyine nababwira niba ari ubugufi cyangwa uburebure ubunini cyangwa ubukonda byose baro niyo
yego uwahoze arongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru reverendi kure yaravuze ati umukinnyi aba akwiye gufungura kugira agire ingufu kese iyo bimeze gute bijyanye no gufungura iyo bafungura cyane nk'uko bikwiye
So gufungura turafungura ariko umubiri umubiri uraraba n'igihugu turimo ishobora kuvuga ngo ugire entraînement y'ingufu mu gihe ata récupération ikwiye imigu itanga nico kintu cya mbere tubuze turabuze turacyari nyuma cyane kuri ibyo bintu by'ifungurwa kuronka entraînement z'ingufu zikwiye z'umukinnyi nazo turonka kubera iki n'abakosha bararaba no mukirisha entraînement zikomeye kandi ata récupération imigu itanga umva icyo kintu kirakunda kutugora sana cyane gose
nubwo butumwa aho abari ko radukurikirana abakunzi ba Isanamu Media Isanamu Sport
icyo no babwira cyocu no basaba bakurikirane sana Isanamu yacu banayikunde cyane kandi banaje kudu supportinga muri Primus League Burundi kandi ndanabakunda abafana b'Isanamu TV
kese turabashimiye cyane
nange ndabashimiye